Tu mets là.
Please say it. Can you hear a man? When we are talking, we need the whole place.
Qui vit doit organiser cette bataille? Quoi que ce soit, calamari.
Volume.
Et n'a qu'au dire que les mano négrés ont basé l'état until around 95. I was 10 years old. Ke ne ke rata go etela kereke ko gae ga ke ile ko gae ne ke tsena sekolo ko lobatse but ga ke tsena ko gae ne go na le kereke ne ke etela ga ke santse ke le ngwana le my grandmother ga ke tsena ko kerekeng ke ne ke balela baruti baebele mme go na le batsa bagolo mo kerekeng e ne e le nna ke balang baebele ke balela baruti ka tswelela hela ntse ke tsena kereke until 97 Nigidira standard 7. 97 ha simolola satana simolola go ntirisa dio tsene ke sa dithaloganye ka simolola ene re ha bana ba bangwe ba ya go tshameka ko ba ya mabaleng ba bangwe ba kae ba kae nna ke a phutha lebe ne go na le mogalo mo one ko tsa ne go thathella mo dinokeng tsa me ebe ke apara t-shirt ebe ke tsamaya ke ne ke tsamaya ne gona le lentswe le ne ke le reetsa le nthale re tsamaya o ye kwa ke ne ke tsamaya ke ya ko dithabeng tse ditona ke palama thaba hela ye tona-tona ke ya go nna ko godimo ke tsamaya phakela ke ya go nna ko until maitseboa ebile ke ya go tswa ko hela ke sena go bona noga after seeing that snake ke gona ke tabeng ke gologa tabe ke ya lapeng ga ke tsena ko lapeng mme ga ka kampotsa gore ke tswa ka because ga itse sepe ena o tsa gore ke tswa go tshameka ka moso gape the same voice comes to me entire tsamaya o ye ko nokeng ke tabe ke tsamaya ne ke kgona go oka bo 20 kilometers kana ke ne ke le I was about 13 years old mme ne ke ralela dikgwatse ditona ke sa boihe sepe ke ne ke tsamaya e be ke ya go nna mo nokeng ne ke nna mo melapong ya metona ke tabe ke nna hela koo ke sa itse gore ke nnetseng tsatsi lothe hela mo letsatsing gangwe ke yane ke nna mo moriting kgantele ke palama sethare se se tona ke ya go nna hela ko godimodimo ga sone ke ya go gologa hela ke sena go bona noga gape koo gore noga e ne e dirang ga ke itse e ne re lebaganya matho hela ka re ke lebagane le motho yana e be ke fila ka re sengwe se tsena mo go nna ga ke ya go bala form 1 ne ke le 14 years old fomoane ga simolola tse dingwe gape ya re ke robetse ka lora mme o mongwe a ta ko go nna ne e le mo torong a ba robala le nna mme o ne a na le leitho le le oanea a ba robala le nna gone go ang over power ne ke le mo romong botshelo ba me ba simolola gape ba changea yaanong ka emisa go ya ko dithabeng ke ane ke tshaba gore kana gongwe ke ya go bona ene mme o leitho le one o gone gone ka tswelela spirit ya re ke robetse another spirit e be se tsena mo go nna ka simolola ka dira tse e leng gore ne ke sa itse gore ke dintswela kae ke ne ke kgona go tsoga bosigo ka bo 12 ke tsamaya mo motseng hela imagine metse ya Setswana kana ga ena di-street light but ne ke tsamaya hela mo ke sa itse gore ke tsamaya ke 'ira eng ka bo 12 mo gongwe ne ke kgona go tsenelela batho mo dirumong tsa bone ba sampone ke tsene hela be ke ta ke go lebelela helana ke ne ke ithela batho ba le busy ba dira tsa bone mo ke a tsena ke bula lebati ke a tsena be ke itswalela be ke le lebelela until le hetsa se le se dirang then ke a tswa ke boela ko ntong ke a go tsena ka first train e ke duleng ka yone spirit mo gongwe gape nako nngwe gape ka utlwa ke na le gona le power ene e tsena mo go nna ditso tse diragala ke bala form 1 kana ka tsena ke power engwe ne ke sa e thaloganye ka simolola go robala le diphologolo like having sex with animals that spirit came upon me when I was doing form 1 sa ntikolosa ke ne ke tsoga bosigo ke latela diphologolo gongwe le gongwe ko di leng teng tse dingwe ga ke itse maina a tsone But I was doing this physically, e seng ke lora. Ke ne ke tsamaya le dipologolo, ke di latela kgakala 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 tse dingwe ke di palamelela mo dithabeng just to have sex with them. Ga tswelela up until ke hetsa form 3 ya ka 2000. Ka tswelela ka ya ko senior school. Ga ke tsena ko senior school, botshelo ba tswelela mme ka emisa tsele tsa go robala le diphologolo yaanong. Spiriti se sengwe sa tsena mo go nna. Ka simolola ka ipona ke hoha bosego le batho, ke tsamaya le digroupu tsa batho ba ke sa ba itseng. Nako tse dingwe ne ke kgona go bona hela ke tsena ga beteng, ke ithuta maoto ke sa itse gore ke tswa kae, ke aperebena hela ke ipotsa gore go ga ke tswa kae. Ah, e be ke thokomologa hela. Ga nna ga tswelela ga tswelela, nako nngwe ka bolelela ba SU Scripture Union. Akirene gona mo di sekolong gona di Scripture Union gore ba nthapelele, ke ba bolelela gore nna kana ke bona sele sele se. Ah, e be ba mpiletsa ko kerekeng ya ko ke kereke kereke mo Yesu ba re ba go nthapelela gone ko erile ntse ba tsweletse hela ba re ba rapela e be ke tswa. I think I spent about 10 minutes mo servicing, then I went out e be ke boela ko hosteleng. A ke tsena ko hosteleng kanna ah, e be ke re ga gona thuso go mo gore ra gona mosola, ga ke ba paletse ke go nthapelela ke tsena. Nna ebile ne ke ipolotse tara hela ke tsena, e be ba ntshwara gone go ba nthapelela. E be robala ne go le ne le ga gare ga beke ke tsoga ke ya sekolong. Bosigo ba teng ka thekiwa ke di-agente tsa ga Satane tse pedi, basimane ba teng ne ba le babedi, yo mongwe kile ka mmona gone mo kerekeng. Aba e ba tsena ba le 2, yo mongwe a ba nna ko maotong a me, yo mongwe a ntse ko thogone ke robetse ke kaname yana. A ba ntshwara, yo mongwe o na le ko maotong a ba tsenya letsogo la gwe ka gata segame ka a ntshwara ka mapele. Ga ke itse gore ne ba bata eng, ke ne ke raya ke buitse matho. Ne ke gateletswe ke sengwe hela ke buitse matho ke ba lebeletse yana. Ne ke le motho o ne ke rekisa dibiskitse ko sekolong, ke rekisa dionyana. E be ke ba botsa gore le bata eng, yo na le ko maotong a ba ntha a re ke bata dibiskit. Be ke re ao ka 3, ke sala ke bona hela ke riala. E ba tsenya letsogo ba ira sengwe le sengwe, ba ntshwara ke le ka go kua, ke palelwa ke go kua. Ah, e be ke itshoka hela. E ba tsamaya hela, ga ba sena go tsamaya e be go tsena ngwanyana wa ba nkgasa ka sengwe se se phepole, ba be go tsena mo go nna. Ah, ka simolola ka di-radio tsene tse di gakgamatsang tse dingwe, ke simolola ke nna popular ko sekolong for all wrong reasons. Batho ba ne ba mpolelela, ne re ga phakela ke tsoga ke ya sekolo gangwe go na le break, ka bo breakfast yana, ba bankitseng te bata ko go nna ba ntha ba re re letse re go bone ko kere sostele o apere mosese. Ao, kore ke a phiera gongwe le gongwe yanong, but nna ke sa ipone mo gongwe. Go nna ntse go tswelela ba mpolelela dilo, ke itsewe thata ko sekolong, bona gore ke ne ke le form 4 nako ya teng, but ne ke respectiwa ke almost 90% ya bana ba sekolo mo sekolong. So go mo ga tswelela go itheleleng ke hetsa form 5 yana, e be ke pasa my form 5 ke tla go tsena mo University of Botswana first year ka 2003. 02 before ke hetsa sekolo, my mom passed away ka bo May. Go mo gona ga nkutlwisa botlhoko hela thata, ka nna ke na le anger e ntsintsintsintsi, mme ka itshoka gore be ke pasa form 5 yame. Ka pasa ka admitiwa ko UB 03, ga ke santse ke re ke botlhoko bo le bota a tsamaya ba gore ke tlhokagaletswe ke mme, my grandmother passed away again, ene o ne a nsupporta thata mo dilong tse dintsintsi. Ke ne ke dira dilo tse di maswe tse dintsintsi tse, mme ke nna le bone mo lapeng ba sa itse, ke tshaba go ba bolelela, ke tshaba go share-a le bone. Even though ne ke tsamaya ka pain e, go mo go nstressa, go ndepressa, nako e nngwe ne ithela ka re nka ipola, but ne ke ipolaletse fela gore no, e tla re nako nngwe be ke dule mo yontse. Ngwaga le ngwaga, Satane na o na mpromota to another level. 2003, another spirit entered me. Spirit e se yanong ilesa homosexuality ke tsa re bontsi bana ba la sits. I was sleeping with other men. 03 up to 05 ke ne ka itshoka ke le ke selwantsha ke lwa le spiriti se ke lwa le sone. 05 ya no gore ke ha setsano ke ithoboga yana ka simolola ka thasela bana mo ga borong ba simane bangana ba me go thele ba batona tota. I became a threat to all the couples, married and unmarried. Ha ke bata ha o le mosadi o na le monna ga go ha ke mmata ke a motsa mo go wena ntse o na le ene gone ke ne ka thasela from that 05 up until last year. Ke ne ke tshwere ga borono ke mo kopantse gothe ga borone kwa ntle ga Botswana gothe tota ne ke na le impact e tona tota throughout the world. Ke ne ke itsege thata ko bo South Africa ko mahatsheng a mantsi a mangwe ebile ga ke a itse ke dithake-thake. From 05 ke ntse ke thase ke spiriti se sentse se ntaola e le sone se se nkaedang gore tshwara semamma tshwara semamma yaanong batho ne e setse yaanong e se nna ke tswang ke ba bata e ne e le bone yaanong satan ne a tsisa this boys ko go nna ne ke sa tswe ke re ke a tsoma kana ke re ke ire ne bata ko go nna bangwe ke sa itse ke sa ba itse bangwe ke robala le bone phakela ga ke tsoga motho o gayo mo dikobong ga ke itse ko a tseneng teng ba bangwe ke gakgamala phakela ke be ke mo retsa gore a o mang mme ke robetse le ene ka simolola ka nobujalwa thata ke le ka go timetsa dio tse dintsintsi tsa kere-kere ke mind wa ka o nne sharp ka nobujalwa ke ne ke enwa bujalwa every weekend kana satane na ne ke mo direla so na it's like na he was providing for me ditsala tsa me all of my friends ene le batho ba ba humileng. I'm talking about CEOs, ministers, directors ne ke tsamaya le batho ba ba humileng ene re kgona re tswa ra parting ne re kgona go tsamaya re tshwere about 20,000 mo koloing ke ne ke sa thoke sepe satane na mpha sengwe le sengwe se ne ke se thoka bujalwa ne e le dijo tsa me sexy dijo tsa me everything ne ke I was poor but ha ke na le ditsala tsa me I was very rich satane na nnela sengwe le sengwe ka tswelela batho ba ne ke ba laola ene group ya batho bo di-CEO bo batwat ne ke ba laola. I had power over them. Ne ke controller sengwe le sengwe se ba se dirang decision engwe le ngwe ba etsayang ne e laolwa ke nna mme ke ntse ke le monyenyane mo go bone ga ba pega motho ke nna ke laolang gore a motho o tshwanetse go palama a o tla nna mongwe wa group ya rona ka nte jang ke ne ke laola le gore ra go itisa kae ga re e kae ga ke sa ba tera maitisong ga re tsamaye mme ke sena koloi le bone ba nna le dikoloi gomo ga tswelela ah gante ke ae no go nkime setse go nkimela yaanong gore gore yanong bujalwa yanong ke nna bone yanong bo ke lekang gore ke bonwe yanong thata-thata gore dio tse dintsintse di seka dia depress mme gapala dinoga di a simolola yanong ka simolola ka lora dinoga tse dingwe ke ane ke utlwa fela ke setse ke robetse le one fela physically ke utlwa mo beteng yame ke tabe ke tola ebe ke emagale ke re ke tshwara dikobo ke re ke apola tabe ke re ke apola dikobo ke apola dikobo ke re ke a e checka no go e tabe ke ithela e seo ke itse fela gore no e rometswe ke satane ke ne ke itse sengwe le sengwe fela gore no ga se se ntiragala ne ke itse gore ke satane mme ke sa itse gore nka bona thuso kae ka itshoka fela ka dio tse di maswe tse botshelo ba me bothe fela go na le malome mongwe ke itsera o teng gone ke ne ya re nako nngwe ka mmolelela ke moraya kere kana ke tshwengwa ke go lora dinoga a ntha a re go na le mme o mongwe ha face two hale wa mosebeletsi she's a false prophet o itse go thusa batho o ka go thusa gongwe go ka tsamaya ka tsamaya le ene ra ya gone ko face two ko maitse wa a chaisa nna ke ne ke tswa sekolo ne ke santse ke tsena mo UB e be ke tsamaya ke ya gone kwa le ene because nna ne ke itse se mo go nna ne ke itse power e mo go nna e satana e nnetseng ne ke kgona go hita dilo gore ba seka ba di bona mo go nna la gao le mo porofiting o ka seka wa bona sepe because ne ke hita power e gore seka e bona mme wa ntebelela a ntha re ile ga tshwanetse go nthusa yala nna ke mmolelela ka dino ga ntha re o robetse le ngwanyana yo sentse mpa e be ke mo raya kere o ile gore go amana ya le dinoga tse ke di lorang nnyaa ba mpolelela fela gona re ona le leswe mo systeming yago ke ta gonela sengwe gore o ye go thapa ka sone ke ne ke bona gore ga itire ka rena a sa bone sepe ne ke hithile dilo tsa me a ba gape ne tsene seng gagamatsa kore ke sala ke emisa go robala le batho ba ba setsana bogologolo tota ga kitse gore ke leng bogologolo tota e be ke tsamaya ke a ba nneela moloranyana molora wa teng ne ke itse gore o ne a sampolela gore kwa e but ne ke itse gore ke molora wa serepa moswi batshwi ba baswie ba ba go neela melora ya teng bo thapa ka yone a ba nneela le kerese ya teng e rede kana e ne e re ga ke thapa be ke tshuba be ke ba gale be ke tsaya one moloro ke gasa mo bate be ke thapa ebe nna yaka re dinoganyana tse le go a ema 2 minutes I think go tsere bo about 2 weeks nogantse di ke sa di bone mo ditorong e rile after 2 weeks noga di a simolola go boa noga tsone tse ntse ke di lora tse e nngwe nako ngwe ke ga ke e bona mo lapeng fela e nkemetse fela e ntebeletse yana ke e bolaile ntse ntebeletse ne ke na le cousinaka yo mongwe o tshwanetse ba le teng ngwane noga a teng ne e le mebala fela ke sa e tlhaloganye e be ke e bola and then e be ke e lata ka tswelela le dinoga ka tswelela le dinoga satane le ena ntse a tsweletse ka ga mpromota ke ne ke ya ko godimo tota ke ne ke le mo leveleng e leng gore ne ke bona sengwe le sengwe se di-satanist ba se dirang ba ne ba tsholola madi a batho ke lebeletse batho ba bolawa ke lebeletse ka matho a me kore ne e ka re ke spy nna ne ke bona sengwe le sengwe se satane a se dirang satane ka gore ne ke mmona diphiri a ba leka go na a leka many times to kill me o ana a romela tsone di-agent tsa gagwe tse dingwe di teng gonega o ne a di romela ko go nna gore ba ngatheke ba leke go mpolaya mme ka gore ne ke dirisa power yone na e nnetse ke e dirisa go lwantsha bone batho bone ba ba romelang ko go nna ba go ne go sena agent epe ya ga satane e ne e ka ema gapela ga me I was so powerful mo e leng gore ne go sena ope yo ne a ema gapela ga me ke ne ke bolaya le tsone ke ne ke bolaya o ne a satane ne a romela diphologolo ko go nna gore di tlo nga theka all these things tse dingwe tse dingwe ne di diragala physically tse dingwe spiritually dilo tse di diragalang in the spirit batho di a gagamatsa tse e leng lona ga le di bone ka matho a lona a senama you can only see them with your spiritual eyes ga a diragala ko godimo kwa tse di diragalang and whatever that happens in the spirit affects the physical go ne go diragala batho ba bolawa ba tshololwa madi ne ya re re folela ene ha ela ke sontse go tsena ke tabe ke rapela ke ne ke itse go rapela ba ke itse go rapela ha setse go le thata me hela ha ke le nna hela go sena motho ne nka seka ka rapela e bile le thapelo ne empalla so satane na bona gore ke mmonetse dilo tse dintsintsi wa na romela bone batho ba gagwe ba gore ba to go mpola ba ne ba palelwa ba ngatheka go nna thata go ba palelwa a fela a tisa romela yanong mewa e matimon the demons ne di tla ko go nna physically tse dingwe di tla spiritual in the spiritual realm ke di bona ke di bolaya le tsone a simolola yanong go ngatheka ene ela ene ka sebele yanong a lwale nna botshelo ba me ba simolola go nna thata ka hetsa sekolo go le thata ko UB ke pasa mme go hei go lene go le dingalo ba ne ba re e le ke tshwanetse go tsaya my certificate ko UB my degree certificate e ba re ga o ise ko o tsene mo UB barra ga yo mo systeming go gate nno ga nja e be ke a go nna kwa lapeng ke ipotsa gore ke sa bolo go tsena 4 years mo UB wa ya go tega ke yo mo systeming me ne ke ntse ke itse gore ke satane me yane ke sa itse ke ipoleletse gore nna go itse gore ke eng gore gore ke talwa hela ka se ke na le sone hela go ithelela ke ya go tsaya certificate sa kana 08 kana 09 kola benze bare boela sekolo ke bare nna ke pasitse ga ke boela sekolo. I'm not going to school ke heditse sekolo kana up until 011 my aunt ba le ka go mpusetsa sekolo a rona be ke inela be kra te ke sekolo ha ke sontse go a sekolo bare ke boela ko sekolong ke gone certificate e be se kgona go tswa yana ke sentse ke sontse gore ke boele sekolong e be ke tsa stankana sami bona gore from 08 up to 011 ke ne ke nna hela go sena se ke se dirang so mo dingwageng tsone tse tsa go tshela le dinoga tsa eng tsa go hoha madi watwat ke ne ke tsamaya mo ke leka go batla deliverance e se mo dikereke e dikereke ne ke kgona go eta mme ke bona gore dikereke ga gona thuso mo teng ke ane ke leka le dingaka tsa Setswana ka ha le tsone ke bona gore di apallwa e rile ngwaga mongwe I think ka 07 e be ke bolelela my dad ke mara ke re kana nna ke tshwengwa ke dinoga ene dilo tse di tako go nna tsatsi le tsatsi kore ke tshela ka dinoga ne e ka re ke di-angel tsane ke ne ke di utlwa le ga ke tsamaya hela ke utlwa gore no ka sekwa di bona ka matho but ne ke di feela hela gore they are around me wherever I go ne ke tsamaya le tsone so be ke tsamaya ke ya ko Serowe time a bankisa ko Serowe ko tshethong a ke tsura bangwe ba lona gona ba go itse ke mo ko Serowe mo gare ga ditse mo sekgonyela se se tona-tona go nna dingaka gone ko dingaka tse there were about 10 witch doctors go na le yo motona mo teng the senior one ke ke no motona ka tsena mo sebateng gone go ba mpitsa molwetse ebe ke tsena ebe ke bolelela basadi ba teng ke ba rake re ke na le mathata a go salwa ke dinoga morago ke na le mathata a go bona sele se ke kopa gore le nketshe mo dion tsena ke lapile because I was very tired now ne setse go ntapisitse ka be ke tsena mo lesege mos ke tsora ke sa te ke go mole ebe ke nna hatse gone go ba tsena one by one ba bangwe hela ba ntebelana ne ba screama ba lela ba sa bone sepe ba bangwe ne ba manifesta right in front of me ba sa bone sepe ba tsena hela bothe yo mongwe wa ebe go nna le mongwe wa bohelo ne e le rre a ba ta tsena gone go a simola kaka a bone gore nya bala baba a ba tsaya gore gongwe o ka ntsietsa a bua hela ka molesaela e rile ela sena go hetsa be ke molelela gore nyarra ga wa bona sepe ke batla go bona ngaka o motona wena wa lona o le rutang e be ke tswa e be ke ya go bolelela my dad na ntse ga nte be ke mmolelela gore ah batho ba ba re ga ba bone sepeba ke batla go bona ngaka o motona e be ba ntsa a ba nkisa ko mmeng wa teng mme wa teng ga a tsena ko a mpotsa gore bothata ke be ke mmolelela gore hei nna ke lapile satane wa mperekisa ke bona dilo masigo dinoga ke mmolelela botshelo ba mehela gore ntse go tla go iragala ya ke so ne ke kopa gore o nthuse dilo tse ke di togele a ba ntha re ona ga ona le mathata o na le gala bata chapisi ke go jesa chapisi gala e teetswe ke te ke go tlina o le sweka ga teng go mo ke leswe mo dinoga tseo ebile tseo di bonang tseo ke they are there to protect you e be ke mo raya kere ah but nna ke a ditshaba kana a ba ntha re but ke yone protection ya gago eo ebile o ngaka e tona ko wena o tlile gore boloka ka moso ah e be ke tenwa ke legoko la gore ga teketio go nna ngaka e be ke itebelela hela ka re kore le kau le tshwana le nnana a nka nna ngaka rana ra bua go no ra bua because ne ke mmotsa dipotso tse dintsintse. Abake hela ke re e be ke a go reka chapisi mo sepolo ke se kgwaela mme go na le semausunyana mo jarete o itiretse semausu abanje sa chapisi yone ya teng chapisi e gora gore be ya kitse gore ne e hudueng mo go nna be ke kgwa ke phalatsa ke phalatsa aba ke ta ko go ena gape a ba re yane mosiame nyabe gora gore ra robala bosigo ga ke robetse ga neng ke robala teng bosigo ne e re ga ke robetse ke ne ke robala le koko koko ya teng ne e tshela ke ipotsa gore koko e etse ne ya mo dikobo le nna ga ke re ke reetsa ba because nna ne ke itse gore go iragala eng be ke thokomologa fela ka lala ke sa robala bosigo bote ga ke ntse ke robetse bone bosigo ba teng noga ke ga mpalama ko maotong e heta hela yana e ne e re palama bosigo bothe ga ke itse gore ne e dira mo go rona phakela te o ta bona ka mothala fela ga ke ba bolela ke re noga e kana ne e re palame bosigo ba ganetsa mme nna ke e bone e re palama e heta ebile ne ba nkganna gore ke e bitse ke re noga ne gote ke re ntate ka gana ke ne ka nna kwa ke ntse kwa 5 days e rile letsatsi la bo 5 ngaka eno motona mpolelela nthare o tshwanetse go ya go nna ko legageng 7 days ebile na boleletse ngaka tse dingwe ile hela bata ba mpolelela e be ke phutha dio tsa me ga ke a ba bolelela gore ke aka e be ke boa be ke tamo ga borone ga tswelela yanong kata ke na le powera e ntsintsintsintsintsintsi yanong ke tswa gone kwa ke sa itse gore ke e tsaya kae kata ka nna ga nna thata mo go nna ga nna thata ka tswelela ka tswelela e be ke ile ka 09 yanong e be ke bona gore ne go botoka motho a ikela gae e be ke ikela ka lamare ka nna ko a ke itse gore ke ntse lebaka le le kae but less than a year e rile ga ba family ya ka ba ya christmas nko gae nna e be ke gapana le bone because go goleng ga mene ke sa bate go nna gata se ga bone because I was very very dangerous so ne ke sa bate go ntshetsa sepe mo go bone ne ke avoid-a go kopana le bone go pegela mme ne ba nthata nna ne ke tshabagela gore ga nka bua sengwe fela because I had the power to curse ne ke sa bate go kopana gope le bone fela e be ke tamoga ile ba gae e be ke tamoga borone ka 09 December ka tela mo ga borone ruri up until last year 010 ke ntse ke a dingakeng ke di-changer ke a ko go yole ke a ko go yole dingaka tse dingwe ne re ga ke ya ko go tsone go na le gore ba nthuse ne ba mpolelela fela gore o ngaka ya Setswana e tona ga ke moraya ke re jaanong ke dire jang gore yaanong ke dilo tse di tsweng mo go nna tse ke ba ee ke nne ngaka o bata go ntira ta nna a gona gore nka go thusa yang tsone dingaka tsone tse ne di ire ke ya ko go tsone tse dingwe ne di bata go lwa le nna tse dingwe ne di lwa le nna e be ke di tshwara tse dingwe ke bua yana di sule because ne di leka go lwa le nna I had more power over them so they died in the process trying to kill me 011-012 ka nna ka tswelela ka mo dingakeng ke tsamaya go thele baruti ba ba zesuru ke lekile le dikofi tsa disione ne ke dinwa kore ga gona space se se dirileng ke leka ene deliverance ka nna bile ne sa itse gore go na le deliverance ka tsamaya mme o mongwe a ntha a re go na le mozezuru ko metsi mothabi o a itse mme wa teng ka tsamaya ka latela mmeo ga ke tsena kwa mmeo le ene ne a bua fela tsa gagwe tse ne ke sa di tlhaloganye a ntshela ka metsi a tetse bakete mo maregeng aba nneela mantso a le mararo mantso ya na a re ke atikele kore ke thapa ka le lengwe ke thapa ka one 3 days ka 3 bosigo 3 in the morning makuku ga ke sena go thapa ka metsi a ke a tshela mo tseleng metsi a teng and metsi a na a re ga ke a tshetse mo tseleng yana lona ba le yanditirong ba le hetang ga lapeng la go tsaya mathata a me ga a tshe gone go ee ene na a sa ke ga o rata metsi yone a ke thapilweng ka one se se mo go nna sa go tsena mo go wena ee ka thapa ka metsi a ka thapa ka thapa ile 3 days ya wela na ke ithaka re gore audio tse le ditsamaile tsele gapala kana 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 ka boela go go ene gape abanthare ya go reka metsi a le wa at the sea water na ne le gone ke a bona sea water e be ke ta ke thapa ka yone ke thapa ka yone gapala khantela ba re reka fresh milk ka reka fresh milk antha ke rekile fresh milk le thapi thapi yone re ja ya mathoe abanthare ha o thapa tsenya thapi e mo metsing le fresh milk ka dira ya lokola peng ke nna le my aunt gonana ke motho o rapelang mena sa bone dio tse because she is spiritually blind ga bone me ke mo ke ne ke thapa ka dio tse tsatsi le letsatsi ke thapa ka thapie ga nna ga se ka ga dira ga sepehela ah e be ke hela ke inetse hela last year December ebe ke tsamaya ke a gae ka Christmas ne se ke boleletse bo malome ene a kile a bua le nna nthare a ko nne wa gae ebe ke ra na ke tsamaye cause le ko gae ne se ke tshaba go a teng yaanong ebe ke tsamaya hela ke a gae ga ke tsena ko gae December nya re ja monate re ja monate re enwa majalo a ka ne ke thola ke eno bojalo D2 I came back to gaborone phakela ke ne ke ta ka base hela ke ne ke ta ke siame hela ha ke tsena mo gaborone ebe ke goragola ko ga anti yo mongwe ke itsapa ga ke itse gore ke nsene sentha se ro gorogela mo ga anti wa ebe ke gorogela hela go ke nna go sena ope hela ha ke tsena hela ha ke re ke ba loto mo bolaong be ke collapse ha ke collapse gone ho kana ke collapse ane ke libile go godimo yana ke re ke a ragaraga ho ke feela ka re ke paralyzed ga pala ke butse matho ke utlwa gore landlord o tsamaya kwa ntle ke utlwa dikoloi di heta kwa ntle and ke ipotsa gore na re go iragaleng setela kwa ke ipotsa gore go iragala eng kwa ntle ka nna hela ke butse matho gone go nna ebe ane ke tshogile ntse ka re ke ipotsa gore satane gompieno yanong o nkisa kae because nna nako le nako ne ke itse gore ga ata hela ne ke itse gore no mmele wa me ha go tsa yo spirit ke sone se se tswang mo mmeleng mmele o sale gone go e be ke re wa ba simolo o tseta re hela ke goroga a bantha sela ka nna hela mo bolaong boo ke lebile ko godimo ke ragaraga go pala ke phatela ditse di ata helana ke ipotsa gore go iragela eng ga ke re ke leba founu ya me ke ga e tswa dilo tsene di aphera ka matimo ona hela ke ipotsa gore ke eng hela o ka re di-funny looking creatures di tsamaya mo founung yame ke re ka e phusa go pala kgantelenyana ka utlwa pelo ya me be ema ga pelo ema mo ame ke ga o tswa mo go nna I died my spirit ke ga e tswa e be ya ko tase I was going down ke ne ke ipotsa gore ke akae because nako tse tsotlhe ne re bereka and the spirit ko godimo ne re sa ye ko tase ka ga kgamala ka ipotsa gore yaanong ko tase ke akae ka tsamaya ka tsamaya ya re ntse ke tsamaya ka ntse ke ya gone ko tase koo ka utlwa batho ba screama ba lela tota mo go thusang bothoko ba bangwe ba rapela ba bangwe ba khesa modimo ga ise ke thole ke re ka moso ka be ke itse hela gore this is hell I was in hell no hole dark pitch black I couldn't see anything except batho ba ne ba screama ne ke ba utlwa ba lla hela ya re ntse ke ntse ke ya kota se ka bona a ke re ne ke ya kota se ke lebile ko godimo yana ke wa ka mokwata ka bona digai di-sorts tse di bogalegale di eme yana di tetse kota se ga ke ta ke gologelela kota se yana ka bona gore di-sorts tse ne e le gore di nkgagole until ke ya go wela kota sekwa mme ya re ke lebile go wela mo go tsone I confessed all my sins ka bolelela modimo ka bolelela modimo dio tsotlhe tse ke di mo diretseng tse di maswe ka confessa dibe tsame ga ntse ke confessa ke nentse ke a kota sehela go sa diragale sepe khantele ka didimala be ke ipotsa gore go ha ke ire e be ke lebala gore kana ga ke a mentiona modimo I didn't mention Jesus Christ kore I didn't mention anything ne ke confessa hela ke sa because nna hela to speak the name of Jesus na go mpalla ka simolla kare Jesus Christ save my soul ile ha ke rialo ka ema I was suspended then he lifted me up ka emella angemeletsa go itheleng ke a go tswa gone ko heleko ha ke tsena ha ke re ke lebella mmelo wa me ke ne ke iske tsene mo mmeleng ka bona ke phataletse mo ka reng ke ne ke iteilwe ke motho ka tshoga ka akanya family ya me ka akanya bonnake ba dipenda mo go nna ga rena batsadi ka simolola ka ipotsa gore nna ebile ke ne ke ithaya ke re ke bodile because ne ke sa itse gore ke thoa ke suile leng ke tsamaile leng ga ke lebelela mmelo wa me hela ka re ga o setse o bodile ga nke ka tsena mo teng mme ka tsena ya re ke tsena ka phadimoga ka siela kwa ntle ga ntlo ka go nna kwa ntle di-hour-anyana ne ka nna ka bo 5 p.m. I stayed outside the house for a couple of hours before ke tsena mo teng ke rapela ne ntse ke rapela thapelong yana tse dikhutshwanyana ke rapela ke re modimo thank you for saving my soul ka tswelela e be ke tsabe ke ame le phone yone e ne e tswa dilo e be ke lotela ntwa ga anti e be ke a lapeng ga ke tsena kwa lapeng e be ke tshuba Best Gospel Channels ka tshuba Irene ka tshuba TB Joshua ka lebella ebe ke nna mo rumong ebile colora ya mene e changile ne ke le phepole ke ipotsa gore gone ebe ke sa bolelela ope ne ke sa bolelela ope hela le molapeng ne ke sa ba bolelela ebe ke bosigo ka lala ke tshaba go robala ke akantsha gore ke a go swa gape ka lala ke lebeletse TV bosigo both ka mosogo le di-3 kana ke tsoga ke theogela ebe ke a tirong phakela ga ke tsena ko tirong mme o ke bereka le ena nthare go rileng ga o changele yana be ke mara kere ke menate ya December ga ke mmoleleletse go iragetseng ka nna ke tegalelwa yaanong e be ke chaisa ka one ga ke chaisa ka one be ke a lapeng ya ke tsena ko lapeng go rare ke ntse ke a tswelela ke lebelela tsone di-dis channels ke a rapela tsatsi ne ke rapela tota kgapetsa-kgapetsa ke re modimo tswelela o save botshelo ba me because ko ke tswang teng ne ke go itse gape ne ke itse gore go ya go diragala eng e be ke nna mo teng ga rumo ka itswalela mo ke nna ntse ke rapela e be ke robala ga ke itse gore ke robetse ka bonako mang e rile bosigo ka bo 1:30 Satana a romela babereki ba gago his agents the satanist they came to my house physically ba bitsa leina la me ke ne e be ke ema ka dinao ke ema hacketing ke a ne ke utlwa ba tsamaela ka hacketing gona ne ke emeteng ke a changea ke a ka ga ke tshaba go rapela ke re kana helang ka buila molomo ke nako ya batio go utlwa gore ke tsamaya ga kae ka nna kgantele be ke wela hatshe ga ke wela hatshe gorare mme my spirit gape be e tswa mo mmeleng e be ke a golwa le bone yanong kwa ntle spiritually ra golwa and ka nna ka semowa gone ko relwa e be ke ba defeater e be ke boela mo teng ga ke re ke tshuba TB Joshua ke a panika kore ne setse ke sa trust morutupe yanong hela mo TV-ng ke akanya gore gongwe he's part of them ke re ke tshubiwe ka panika e be ke tshuba Pastor Irene ga ke tshuba Pastor Irene ke ithala re fire go ra le nna gone go be ke fire ke re fire ka fire until go nyelela sengwe le sengwe e be ke sendela batho di-message my auntie my uncle ka sendela mongwe le mongwe mmele ke bereka le bone ke bara ke re pray with me tonight go na le ntwa e bolotse kwana nya ba rapela phakela ebe ke a tu e ba ne ba nthabile ka sengwe ha bone ba thoba teng ne ba nthabile ka sengwe mo kwa teng phakela ebe ke a tirong ha ke tsana go tirong ke bolela ba bangwe go tirong go roletse go iragalaeng mme o mongwe a ba nthare gona le monna go tlokweng gona le kereke go tlokweng anthare gona le joshu ibe na anthare gona le joshu a go tlokweng ebeke ebeke ah na I don't trust ba ruti tota I'll rather stay home than go to church ke setse ke amogetse morena jaaka moloki wa ka ke siame ha ke le nteng mme ka bona gore ae go botlhokwa gore ke go worshipa le bana ba modimo ba bangwe ka nna tsatsi la tela Friday ebeke boleletsa my uncle o teng gona ha boiki ke mmolelela gore ka nang letse ke batho ba re ba mpola anthare bala baebele bala baebele ga o sena go e bala o rapele o bo o sama baebele ka ipotsa gore ha re ke bale baebele o simolotse leng go itse kereke ke ne ke sa itse ha tsena kereke nna ka gore ne e le malome e leng gore ga ke mmolelela sengwe wa ntsa ra ko ngakeng ra ko ba mosading yena wa phase 2 so ke ne ke itse gore ke malome e reng ga ke bua le ene ra tsamarangakeng ra gone ko ba profiting ko a re bala baebele mme ka go bua gago go ne go a nchangea ka ipotsa gore malome ga re ke bala baebele e le gore o bone mo go nna ka bata baebele mo teng ga nto ka e thoka ka gore na ga seke ke nne le yone nna ke gola ke nna kana ga ke itse baebele ka nna Friday a batanthare go na le kereke ko tlokweng go na le moporofiti teng e be ke re ehe gora re rat nna ebile ga re moporofiti ke akantse bone ba rona ba re ba tlwaetseng e be re taka Sunday gora re ba nregister ma malome a ba nregistera for prayer line nregistera for prayer line e be ke tsena mo prayer lineng ka Sunday be re taka Sunday ha ke gologa kolo e hale ke bona kereke hele e tona ka ipotsa ke moporofiti wa ka e wa gang kereke e kana e be re tsena e be ke ya go nna mo prayer lineng hale ka nna ho ebile ga ke tsena mo kerekeng my ears be di block ka simolola ke sa ithaloganye ka nna le confusion e ntsintsi ga ke re ke lebelela Pastor Justin a tsena sene ka se bona before everything I saw humility mo go ene a le so humble ka ipotsa gore e le gore ke moruti o ntseng yang yone because ne ke etele dikereke baruti ba teng they are so untouchable but ha ne ke bone go sele ka nna ha le mo prayer lining moruti a nna rera ne ke sa utlwe sepe ka bona batho ntse ba deliveriwa ha ke sa thaloganye hela ka nna ha le mpho a bata ko go nna ke bona ta phutholola manila a listile dio tsa memo teng mo ka mara ka re a mpho nna ebile ne ke sa itse lena lago kama kana ga o kwadile sengwe le sengwe yana ke eng o kwadile sengwe mo go ntsintsi yana yaanong ke tshaba go iphutholola ebine e be ke re hela ka re a se ke se tlhokang ke deliverance fela gore go kwadilweng ga kena sepe moruti a tsena gale a rapelela batho ka bona batho ntse ba manifesta nna ne se ke tlhaloganya gore ga batho ba manifestana go iragalae because ke ne ke setse ke itse gore go iragalang and the spirit ka nna gale a tsena ga go nna moruti a nnosa anointing water a mphusha ka kgokologela ko morago a mphusha e be nna ka re ke ta jumpa ke ipotsa gore ko moruti o mphushetsa eng o mphushitse gararo e be ke tswa e be ke ya go nna ba mpusetsa kagala ko difesetereng tseo ga ke tsena ga difesetereng tsele thoga me ke ga e simolola e opa e be ke re moruti o mphushe e be ke sendela ntha ko mongwe a tsala message ke moraka ke a be ke ile ke re keng ya mathata moruti o ntse a ntwantsha kamara kare murutun tsalwa lenna le ba kanye six pack ka go etere ke tshwagi kiriya ever no dira la ka pela o itseng ka kereke wena ebe ke nna hela gone ko festering ka itshoka satane a ntsa bua le nna mpolella gore ga o iso hetse mission wa gago imagine ke mo kerekeng satane o bua le nna ka ha ke batla gore e tsale modimo ga ke mo no gona le confusion ends nna mo mo le ba ke le ke nense ke a spirit ya sala setsana mo gona sa homosexuality ke ne ke robetse le batho ba ka nna 200 boys me satane nan thare ga iso hetse ile ha ke tsena gona mo kerekeng mo nna mpontsa ba bangwe re yole 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 ke ne ke ntse gona ha le ke ba lebeletse mo kereke because ba bangwe gona ha ha gona ala phuthela sepela le ta kerekeng tsatsi le tsatsi satane o le itse thata a mpontsa batho ba bantsintsi mo kerekeng ba e leng gore ke ba gago go mo go be go ndisturba e be ke tsaya stilo ke nna ha festering ele e be ke leba kwa nte ke rotse dithako e be ke pega maoto ha festering ke re ke ntse e le one a sharo mongwana ata ko go nna ntharo go losa maoto mo festering gape o nne sento o lebe ko bangwe ba lebileng teng e be ke mo leba helane be ke nna sen ile ga a tsamaya e be ke boa ke a pega gape e be ke rola dithako ke ha ke sa nne sente hela mamalome a ba helela tsile ko go nna gore o rena a lemogile gore bothata bo teng a ba bua le nna mpolelela gore ke nne patient because nna ne ke se motho o ke diegang thata mo kerekeng 30 minutes a na le montsi mo go nna ka nna ka itshoka ga ke ntse gone ga le malome a ba helela le ene a mpiditse a ta nna le nna gone ga go ene ga ke nna le ene nya service ya tswelela yane ka simolola go enjoya yaanong go ithelera ne ke takiro le seka le lengwe le le gold mass prayer e be e simolola moruti a ntse a fire a re leader into those prayer points ke rapela le nna leseka la e be le itiga nna ga le itiga yana be ke re ba ba tshameka be ke le tsaya gape e be ke le rwala leseka e be le itiga gape ebile ke re ke a letsaya ne ke nale rena le mme o mone re tsile le ene ke mma rona aba re no se selele sekale kana deliverance ya go etsweletsa ka bona go riana le togele e be ke le togela le wela gone ha ne le wetse teng ra tswella ra rapela kere ke be phatalla ka ya go robala boroko bo iso ke bo robale in 28 years ka robala gore be ne go le Sunday kere ka robala gore Monday be ke selwe e be ke sendela boss wa me message mara kere hey ke le tsikile kere ke nna ono nke setswe ke tata morago nyana ka robala ke tsoga tirong ka bo after lunch a ke tsena go tirong I was so happy botsolo ba mbo changele go tsama ma sigo mone ke go hoha ne go hedile everything stopped tsa dilone leng ga ke tswa ma kereke mo prayer line nna ebile ne ke tsere gore ke a go manifesta ka mokgone ke na le di power tse dintsintsi ka teng bate ka bona gore go sa kgathalese gore ke manifestile kana yang se ke se salang ke gore satane o dule mo go nna e mantaga ka thola hela ke le monate hela biki ya teng go le monate ke rapela le ha nne ke phaneka hale le hale satana nna ntse a romela batho ba ta go ntwantsha go apala a few days after ke sena gona ke tamo kereke mo Jesus Christ appeared to me ka mmona because he ha ke tsena mo kerekeng ke ne ke na le di-doubts tsa gore ke ipotsa gore a rejastene ke ngwana wa modimo a ke morongwa wa modimo then Christ appeared to me I saw my pastor standing on his right ka ba lebella kafila lorato le sengele bone gope 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 ga ke ga kologolo re ne re bua ena kwa teng but sene se salang hela go rene modimo na nga shora gore this is my servant and he is one of the anointed men of God around there. There are only few like him. There are so many prophets in the world, but there are few who are highly anointed like him. Katswella ehi tsilong la prayer line kana ne sontso re ke gona bujalo kana. Ha ke tswa ha re hitile ha ba re nyongwa ga tingwa ya hale. Tsilong le ke rapeletseng ka lone ke ne seng anointing water ka lone ka le lenyora la bujala ne la nyelela ruri ka la thabujalo ka la thabujalo go ithelle mona go nye ke le mmogo yone di biki dia heta dia heta ka bona tse dikgolo tse leng gore ga ke itse gore tse dingwang ka simolla kereng ke bone dio tse dintsi in the darkness ke bone sengwe le sengwe matimona ka mehuta. I've seen the cruelty of the devil, but Hwana na Modimo is revealing so much to me. I have seen Jesus Christ 5 times now. He has appeared to me. So ze dintsi di diragetse tota, dintsi di a tsweletse di diragetse. Even the Bible, the Holy Spirit is teaching me the Bible in the Spirit. I'm learning everything from God. He is my mentor. He is my savior.
Hallelujah. Have you seen why I've given the time? We still have many people who are still in this status. But when I entered, I told that it is over. God is taking off his people. I mean, I have a question. I will allow the two people to ask a question. What happened to all those people, like those men you are going with them? What happened to their life?
Na Satan and Teresa who initiated Borre into homosexuality. La hole straight I was able to turn you into a homosexual. Ke ne ke distroa malapa. Baba ngwa after sleeping with me, you are going to sleep with other people. You are going to initiate more people. So no go ba distroa
khotogot. No, if someone sleep with you, a man sleep with you, he have a desire to sleep with many men.
Yes. Yes. Can you
hear that?
You leave your wife and you go after a man.
You after leave your wife and go after a man. I want to allow 2 questions to grown-up people. Because you see, the time the young boy has started is more than 1 hour he's been talking here. And the only power of God can push him to tell you everything. I mean, he's a young boy where all the girls are looking at him. Are you getting there? He cannot able to tell you everything. Could he just use a shortcut and hide some of the things? But because even our children are up there, some of them are already in the same situation he was. Are you getting there? You see, I've received many reports from the television about the testimony of young people are giving about Satanism and all other things. This tonight, the editors, they are going to put it straight away. From tomorrow, they are going to watch this on television. It's not only here, but all over the world, this is happening. I want to allow the two grown-up people. I have some, my MP, we have a question. Give the microphone to our MP to ask a question to our young man, because you are a man of the community. Yes, let us hear your question.
Good morning to you, sir.
Yes.
What's your name again? Wedite.
Ogedite.
Ogedite. How old are you, Ogedite?
I'm 29 years old.
You are 29 years old.
Yes, sir.
How long have you had this problem of the demonic forces that have been attacking you, of you know, the Satanists that were fighting you? For how long?
More than 20 years.
More than 20 years.
Yes, sir.
During these 20 years, you just advised the congregation here that you went to all sorts of you know, people trying to seek respite without any success. How did you learn about you know, this church, and that you can come and get your restoration here?
Like I said, Nare, there is TV Joshua in Tlokweng. Pele pele ibile ne ka samwetsetsi. But ha ke bua le my uncle. Uncle le na bantha re gona le mo profit ko Tlokweng. And then I came here. I didn't know the name of the church. Ha ke tsena ha, na I was expecting go bona nto ya mo profit hela hela gore ke tlo profit wa teng. But I saw this church and then I came in. I was later told gore ke yone W3C ke setsentse ke dule.
Now you just confessed that you have been fully delivered, eh?
Yes.
How long have you been delivered?
For kitile ha ka January for the first time. My deliverance took place in the spirit. I was delivered in most of the time in the dream. I saw all those demons leaving me. Gona gona lena ko engwe ene ka utwa ka bona ke netswe a sword to destroy all those demons. Nedita tutu neditswa 2 by 2. Ditau dito dinoga neditswa. Spirit is a homosexuality. Spirit is a stubborn thata.
Is it?
And it's spirit says more leveling you go to Momara Satan.
Okay.
But to Balevanzinzi, Bangoba Sansabana Lesone, Baruti, some prophets, Bahumbamo homosexuality.
That's right.
Is sitting all over. But hell how not persistent to each other, let's go Mudimo. Sazo. I want a species of Honale Momodimo. So hell I see you.
But it appears you are giving, you know, the rating of the spirit of homosexuality 10 out of 10 in terms of its devastatingness. How about Satanism? How do you rate it compared to, you know, homosexuality?
Satan obereka ka tsela tse dintsintsi so ga ka ka re molo go ntseana molo go ntseana.
Okay.
But gona na Satanism in zele go godimo, it has been growing nako le nako mo Botswana. Gona jana the spirit that is terrorizing people is the spirit of homosexuality.
Okay.
And Satan is attacking pastors, prophets ka sone ke sone se se golang gona yana.
Okay.
But sa gola tota.
Yeah. You made one very important confession to the applause of this congregation, that after visiting this ministry, the very night you left home, you slept and overslept like a baby, and you even missed your, you know, time of work. Is this thing still continuing, or was it just for one day or not?
Okay. The rest became a history. Abe go didimala ruri up until today.
Now, finally, what message do you have to your fellow youth members, both sides of the gender, and to anybody who is a non-believer? What message do you carry for such people?
Ke re go bangana ba ka bothe batsadi re se tsone hela go rene le modimo botsolo ba rona o ta change sengwe le sengwe gone ga itse re gona le bangwe gone mo kerekeng ba ba mo semo se se mo gonna. But the same God who changed my life can also change your life.
Amen. I thank you very much. Congregation, you have taken a life from the doer and not from the books. So you all can testify and witness the power of God. May God bless you, sir.
Thank you, sir.
We're going to give one man and we're going to choose one woman. Is it? It's very important to ask this question because people are only hearing homosexuality, only hearing satanism. They don't understand. You see, like this gentleman is the source. Is be initiated by the spirit. Now he said, if he sleep with your husband, now you no longer, your husband is going to find other men to become his partners. We still want to hear. Let's just be short, some few questions. We'll give one man again and we'll look for one mother to ask a question. It's very, very critical because it's making the church to fail to stop all these things we're hearing here. You know that? The church have a big challenge. Big, big challenge. You hear it a story today, but if the power of God could not be here, okay, let me ask a question before I give it to another person. If the power of God could not be here, what could happen about this church?
Naha mudima swanteng, like it's a melody kerekeze dinzinzi. Ha gosena presence ya mudimo neke overpower the congregation, even the pastor. So here there is fire, the presence of God is here. I was overpowered. My.
Thank you. Give to Mr. Matapen is one of the chief. They counter all these things. Cannot they try? They take that matter to the court about Satanism or whatever. Let us hear his question.
I would like to understand one thing from the young man here. And it's of interest to me because when he started his story, he narrated that as he was actually going from one operative of the devil to the other, he kept on being erased in the spiritual powers.
Yes.
Now, he has met the man of God. And before he met the man of God, he had actually met different dimensions of these spiritual operatives. After being delivered here, what has happened to those people? Are they still having the same powers as the operatives? Or if they don't have the same powers, how are they affected by this deliverance?
Okay, you see what he said is very simple. He said, before you came here, you have gone to other places that were looking for help. And you said you have overpowered them. Now, after you coming here for deliverance, what happened to all those places that you have gone? Is it like that? Okay.
Haji, it's all about the regalets of King Govalin thing because Nagi Senegas Taragona gets a bony, Gidiliver Railway. Horeba by Tanzi by the rain, Baba Morana and Aki Zurjinga Gazidim with Dimotseling by Etahone.
Thank Because I'm understanding, you are right, Chief Matapeng, because what I was doing to the young boy, they're not delivering him. They're putting modern. Are you getting there? You remember when other people say, oh, this snake protect you. Even other people say, you are a prophet. I mean, that shows them also they made their own experience through the young man. Are you getting there? That shows they put more power. Are you getting there? Though you see, if you cannot deliver him, what happened? He deliver you. You got it? Okay. Boom man, we want one mother here. There's another mother behind there. There's a lot of mother there. Hey, there are many mothers. Okay. There's a pastor there, our mother there. Go to give you okay, ma, we're going to give you 1 minute, 1 minute, 1 minute, okay? Three mothers, okay?
I greet you all in the name of Jesus. Mwanaka, I would like to ask you a question. Although your testimony was not in this line, because you said you were in a higher level, there is one question I would like to ask you. There are some in this kingdom of devil whose souls have been taken. What do you do with these souls when they are taken in order for them to be returned to the owners? Do you know anything about that?
Okay, thank you. Come, I understand. You see, one day I say so. You see, there are many people who are walking here, but already their soul be taken in captivity. Your soul is you, human being. You can be walking here, but you are no longer alive. When they took your soul, you're only a casket that moving. Are you getting there? Now, what happened, he said, because you capture people, like he said, all the men that have slept with them, I mean, they're captured. Now, you are delivered. What happened to those people that have initiated? I think that is the question.
Because I had thousands and thousands of followers, so when I was delivered, they were delivered too. Power in a genalone in a hatelet when ever to bow. But one is Sebastian Mahela, like Murutagua. Ha Satanazere, your soul. Hosama Moriti Hela, when I was a Tolozama, Mongoa was Susule. You die in the spirit when it manifests in the physical, or be so heady like a wen. Wa bo sa bolo go tsama ba bangwe gona ha la tsama ka maoto a lona a two but le sekgala bolo go swa go setse hela gore go manifeste bo gona go tusulela.
Can you hear? Well, she was like the high priest. All the people are under him. When the high priest is delivered, everybody is under him. They are free. Are you getting there? Okay,
there are so many people who are coming to church. They want to come here and they are coming in large numbers. The church will be full.
Yes. We have another mother there. There's another mother here. No. There's another mother here. No. We have another Maya here. Take another Maya. No, this one, the next one. Yes. Give her.
Hey.
1 minute, ma'am.
Ah, Lina la mudimu leboko bagaitu. Rileboga, na neke leboga, Pastor. Let me thank the Lord. Na ke leboga mudimu katila
ema. No, let me cut you. She's also a woman of God. She's a woman of Kimuruti. Okay. Let us hear a testimony.
Nagile Bramudimo, gore re be rena le tafite yo ke leng a bola go le a temola hatsing la rona. The word of encouragement to you, my son, hallelujah, ke gore tshwara thata mme go tshwara thata ga gago re bolokele bašwa basimane le basetsanyana ba bangwe ba lathile malapa because of that, because of satanism. God bless you.
Okay. Our mother is only thanking the Lord for what God has done through our brother here. Okay. Reporter, you are going to summarize in many languages about what be said. It's been here for quite time, since January until now. I know what I'm talking about. I observe. I was so much busy because of the church, but we're going to come back to our youth meeting every Thursday, and we are going to invite him again, only youth, and she's going to tell us more than that and have more questions to give us more light. You see, there's many things he could not say it here because of, are you getting there? There's many things cannot be said here. It's good because of the environment we are in. Are you getting there? But as time goes on, we believe. You remember 2 weeks ago, there's a man came here. I prophesy. He's a witch doctor, is it? And when he came out, he could not hide. He said, "Were many." He said, "Were a group." So that shows, as we've targeted this one, all that group is finished. Are you getting there? Slowly and surely, our mission is not only here. Our mission is the entire world. That you see is the World Community Counseling Center. Are you getting there? It's not only here we have this problem. All over the world we have this problem. Satan has gone everywhere. Are you getting there? But to thank God, people like this, when I'm going, because I'm going to go all over the world, these are the people I'm going to go with them all over the world, and they share their testimony and they hit the devil right there. Amen. Now, what I'm going to say, because you see, even the youth have a very special place. You know, they're on top because they're Batuna. These are the people are going to be next leaders of tomorrow. You see, I put them on top there. What are you going to tell them for now?
Basha, Facebook is present.
Facebook.
Facebook, Satan, we did Sagazele, Ego, Rodimo, Tada, Tada, Tada. Bangobalona, you are possessed because of Facebook. You talk to people that you don't know, people you've never met. Facebook. When I request you more Facebook, immediately when I accept my request, you are initiated. So be careful with Facebook. I know go diragala ngoro le mo mathateng Satan o lwantsha youth. Lona batsadi rapellang bana ba lona e ska re bona ngwana go ga motokwane bo motsa o isa police mo go metokwane re go iswa di emo tse re heta mo go tsone Satan o lwa le rona o leka go hitha mathata a gago ka metokwane ka majalo ka sengwe le sengwe ba ruti le lona go di kerekeng thwahala le rapeleng rapelelang diphuthego tsa lona tselala modimo commit yourself to God and listen to the Holy Spirit. I bua le lona le ta bona diphuthego tsa lona dita go mo malatsing a re tshela mo gone. We are living in the last days, so it doesn't matter where you worship God or where you praise him. Gongwe le gongwe ko leng teng, connect with God. Monele pelo ya gago a laole botshelo ba gago. Repent all your sins and give your lives to Christ. Tsatsi le letsatsi ha o tsoga
dira mo go tente ile repentance bua le modimo kana go tsothe rona kwa ga satane re bua le satane kona to kona motsotso le motsotso ba kreste bone ga ba dire ya le go modimo. I was so obedient to the devil, yet Christians are not obedient to God.
Amen. Can you hear? Have you heard the statement? We are so obedient to the devil, yet we are not obedient to God. I like that. I'm going to underline that one. We are so obedient to the devil, but we are not obedient to God. I mean, it's very difficult. You see, when God tells you to do something, you really, really have a difficult to do so. But when the devil tells you to do so, you are in a hurry to do it. Very good statement. Yes. Finalize.
I think I'm not
going to preach today. After that, I'm going to hit all of you. That spirit must come out. Yes.
In conclusion, I would like to advise all the pastors out there. This man is highly anointed. Swallow your pride and come for deliverance and go back to your ministry.
Thank you very much, my brother. I'm going to meet you on Tuesday's afternoon. I'm going to meet you. We're going to sit down. I'm going to tell you what God say about your life. Okay? Thank you.